Thank you. Okay, I have a huge roll of paper for me to make myself. What am I afraid of? I don't want you to see at the place. Dun da 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 da. It's a mountain rock. Mm-hmm.